Kushigikira equipe nationale inamba mu rugamba guys rendezvous ni iye a 14h turiki inamba mu rugamba
kuko bakye bahara baba barabona makuba
national shabab nushejo farifa na wanatsamana lahu mufau
mu rugamba jia da twandoi benien chingne jichi ni me jayo jayo jayo.
Hello, hello, umukozi wanyu Masterland. Nifuje gufata umwanya numire kira murundi wese uzina murundi wese aherereye dushyigikire ikipe yacu y'intamba mu rugamba tubahe morale bashobora kubatsinda abanyaga ibitsindo byinshi cyane.
Siempre apoyamos y apoyamos intamba mu rugamba la selección nacional de fútbol del país que nos vio nacer.
Halo Burundi, Burundi, namba mu rugamba ya SKR Alhupa, Mikuroda, Shorhok, ye Alukamer, SK Lukati, Sida Vinte Kavader.
Lakini bitari byo. Se
nitwa Aleta Kimana, nkaba nicegera cya mbere cya Miss Burundi mu 2017. Na nifuza gutumira urwaruka cyane cyane kuza gushigikira umugore wacu namba mu rugamba. Kaze rero twese gushigikira igihugu cyacu.
Yes, yes, what up, what up? This is Vishu Love Mukali, where live music East African. Yes, I, who's at quiz? Dushigikiri namba. Yes, I, intsinzi ni cash. Tutawa vunja vunja. Rrr.
Ale, ale, ale,
yo, karibu muri pistori isanze, ey, minjire mese mura hawikaze, boom, one by one tese tuipanze, ey, everybody come on to chase, hamwe n'intamba mu rugamba, ey, mazi, ni guhurira kuri stade intwari, twese dushigikira intamba mu rugamba. Yeah man, my name is B-Face on the floor, aka Rap Yuda, Rap Goriatu, Rap Fimbo, what's up, pize, kulize, the dize, ize, uzo siwa vrema, hazo chumuamba ye mazi, bless, boom.
Ale, wo, ale, 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 wo!
Bakunzi nitwa Laurette Tetero nkaba natahukanye higanwa rya Pumuziki mu 2019. Ndashaka mpamagarire umurundi wese ahari azifatikanye natwe kuri stade Intwari, aho tuzaba turiko turashigikira intamba zacu. Urwo rukino ruzotangura isaha 8 z'umuhingamo. Kaze muri benshi, dushigikire intamba zacu, igihugu cyacu gitsinde.
Oye! Dusare!
Intamba zacu mu mpera z'idune, I just want to take this moment to wish my beloved team, my one and only Intamba mu rugamba, best of luck. We are very proud and we know that victory is ours. Thank you. Go.
Kwebwe barundi
n'abarundi kazi
cyane cyane rwaruka rw'urundi
turashigikiye cyane equipe nationale y'igihugu cyacu cyatwibarutse Intamba mu rugamba.
Oye champions
Burundi zuciye
zayo.
Twebwe abarundi n'abarundi kazi na cyane cyane kugwaruka turashigikiye equipe nationale, equipe y'igihugu cyatwibarutse, equipe nationale. Oye equipe nationale, tsinda equipe nationale, turi inyuma yanyu.